Ndlovukazi. Ndlovukazi. Oh, mama wami. Umhlaba wonke mama akekho fana nawe. Sikhona sonke emhlabeni siphethwe nguwe. Uthando lwakho luphethe konke. Makuvela mina mama uvela umama hleke. Nyanda, digane. Oh Jehova ngizocela ungibaba. Umama wami ngimenzele konke. So much. Ndlovukazi, 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 wasipha sokuthandwa ngokufanayo, ushisa abantu besihlezi nawe, umnyama nzima kaze sihlale singahlanga, akukho konke, mama uyinto yonke. Unamandla mama kimi Ndlovukazi, usomandla ngizophela ngqine, akubheke, akusikelele, ithayima lami lona belikhona, awulinga kwazi ukusibhekela likhula, akunzima wena uhlezi nathi, masebenze, sikwenzele konke, ukule lokhu mama nawe otshalile, sikhula kanzima thina sibheke wena, kumele sidle, awusesikoleni. Ukhula kwethu bekubheke wena kumele wazi sabaqongeni Ndlovukazi 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 mama wami kubonga ngale ngoma kusuka ngizalwa kuze kufike kulo nyaka kusuke bharra kuze kufike nenezola kusuke zona kuze kufike Mabedlana oh mama wami uhlanza duze nami oh Ndlovukazi yazo sezulwini Jesu ndodana kaDavide kufeke usikelele iyazi sophinde sihlangane oh khona kwelizayo usifiso manje bheka nami usekhulile sheshe wahamba manje bheka useyindoda uyasebenza awubheke manje futhi nami sengithathile awusengikhulile akubonile kulungile awubheke untombi manje nami useshadile ungcamazani naye uphethe wakho umbuzi Ndlovukazi sibongile Ndlovukazi Ndlovukazi Ndlovukazi, Ndlovukazi, wasipha sokuthandwa ngokufanayo, ushisa abantu besihlezi nawe, umnyama nzima kaze sihlale singadlanga, akukho konke, mama uyinto yonke, unamandla mama kimi Ndlovukazi, usomandla ngizocela ngqine, akubheke, asikelele, ithayima lami lona belikhona. Awulinga kwazi ukusibhekela kula akunzima wena uhlezi nathi masebenze sikwenzele konke ufune lokhu mama nawe otshalileyo sikhula kanzima thina sibheke wena kumele sidle awusesikoleni ukhula kwethu bekubheke wena kumele wazi sabaqokeni Ndlovukazi, 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 Ndlovukazi.